Seigneur Yeshua. We bless you, Jesus. We adore you for this wonderful day, O Lord. Seigneur Yeshua, to me, wa humo bra. Nan kamen so kamen wai. Say a debi baby say ya. Me submit me a card as a form. Me show any money. Me pitch out. Me all cast your day for. Ayabado Shabaya Branda Dabo Siata. We worship you, Jesus. We adore you, Abba Father. Yeah. Oh, Jesus. Monsu. Yeah. Oh. Wow.
Yeah. Hey!
me resenting. Yeah, oh, wow. Oh. Mekai baby, I'm ready for me free. Edu baby, na eni da swini na sam. Anani peni na pau me. Nansu nyami bia, onto ne manchele. When nyami amama town fo. Na aji doctor sin sam nansu Yeshua. So I said, I was no man, no to me, Jenny Pampa. So bear man up to me, no more bro. As I am, and ne, Metsias. I don't know what it means. What it means, free a man, yeah, you move. What it means, free a man, you move. What it means, free me, call that you move. Why, mommy, so massive. Mama mi so mase bine ayo no na wati mi o wajime free mi ayo wajime free mama ni Wama minsu masibine Yeki kama mitia Sedi bidi tisaso Sedi no tutuwa humumboni Sedi no sanyariwa Sedi no makwajo Sedi no na ajimi kwenye Enyama wadio Enyama wadio
Abusue, 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 ab
phone, what surprise more? Yeah, Munina, or is anything anyone else? Yeah, I don't know what's me, I